bekizi bolo dimi banama alaka bekizi bolo dimi banama banama ye na ye banama ye dia banama ye duwe 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 na banama ye duwe alaka bekizi la bango nyuma masaka tesan la bango nyuma na olili la bana ali manake ali tisiri mala mison no mison la nyuma na mbadenu la bango juya bana juye la bango deka joro la bango la bango deka joro la bango la
Sabo nyumba.